dem len
nago bayimu dem
Gagné,
thank you.
Get to my wheel.